bounced like a ball and said, rutabaga, 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 like that. Rutabaga, 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 rutabaga.
Arnie!